Ushikubulia na bupalama Yesu alaisa Ukwisa senda abamusumina No kwisa yana Ushikubulia na bupalama Yesu alaisa Ukwisa senda ababusumino Noku yakumushi Nangu twamone Imibengelele Kutandule vivi yose Imibengelele Nangwisa kwakwe Shishi shike suka Utwamone Imibengelele Kutandule vivi yose Imibengelele Nakwisa kwakwe Shishi shike suka Ila ndweli yala ya nomba Konsemu chalo ichi Shimwinga nao Dale kokola Bengalia lalila Abangeli bakwe Ake sana bo Nemiulu ikabeka Ake sasenda abantu bakwe kuyo kusabe kwa Nangu twamone Imibengelele kutandule vivi yose Imibengelele yakwisa kwakwe shishi shike suka Utwamone Imibengelele Kutandule vivi yose Imibengelele Yakwisa kwakwe Shishi shike suka Kumana nabate mwikwa Aba kwile kale Akala waku mune filamba Abuba lelila Tuka kumana nabate mwikwa Aba ilia kale Akala waku mune filamba Abuba lelila Nangu twamone Imibengelele Kutandule vivi yose Imibengelele Shishi shike suka